Isaiah chapter 30. Incwadi ka-Isaya, isahluko samashumi amathathu. Yeake abantwana abazinjubaqa utsho uYehova, abenza iqhinga elingaphumi kum, bathelelane ngothelelwano kungengamoya wam, ukuze bongeze isono kwisono. Abahamba bahle baye eyiphutha, bengabuzanga emlonyeni wam, basabele egwibeni likaFaro, bazimele ngomthunzi weyiphutha. Ngoko ke liyakuthi igwiba likaFaro libe lidano kuni, nokuzimela ngomthunzi weyiphutha kube lihlazo. Ngokuba abathetheli babo basetsihani, nabathunywa babo bafike eHanes, bonke bayakudana ngabantu abangabanyusiyo, abangengabokunceda nabangengabokunyusa, abangabokudanisa, abangabokuhlazisa kananjalo. Isihlabo esisingisele kwimvubu yelasezantsi, ezweni leembandezelo nengcutheko, lengonyamakazi nengonyama, lephimbi lenyushu enobuhlungu ephaphazelayo, babethwele ubutyebi babo ngemihlana yamankonyana na ama esile, nobuncwane babo ngamalunda eenkamela besiya kubantu abangena kubanyusa. Amayiphutha ke aya kunceda ngokungekwanto nangokulambathayo, ngako oko ndithe ngawo angabagwagwisayo, behleli phantsi bethethu. Yiya ngoku urhole oko elucwecweni unabo, ukubhale encwadini kube yinto yemihla ezayo yanini yaphakade. Ngokuba ngabantu abaneenkani, ngoonyana abaxokayo, ngoonyana abangavumiyo ukusiva isiyalo sikaYehova, abathi kwiimboni ze ningaboni nakwiinkangeli ze ningasikhangeleli izinto ezithe gca, sithetheleni izinto ezigudileyo, khangelani izinto eziyinkohliso, tyekani endleleni, yithini gu bucala emendweni, menzeni aphele ebusweni bethu oyingcwele kaSirayeli. Ngako oko utsho oyingcwele kaSirayeli ukuthi, ngokokuba nilicekisile elo lizwi, nakholosa ngokucudisa nangobugwenxa nayamakhona, ngako oko obo bugwenxa kuni buya kuba njengendawo ekrazukileyo, ewayo, ezimkayo eludongeni olude, ekuqhekeka kwayo kuza nesiquphe nangwephanyazo, uya kuyiqhekeza njengokuqhekeka komphanda wombumbi, wakuqotywa ungayekwa, kungafumaneki ekuqotyweni kwawo negophe lokuthabatha umlilo eziko, nelokukha amanzi equleni. Ngokuba itsho iNkosi uYehova oyingcwele kaIsrayeli ukuthi beniya kusindiswa kukubuya nakukuphumla ebengabakhoyo amandla enu ngokuzola nangokukholosa nasuka anavuma. Ke nathi hayi siya kubaleka ngamahashe, niya kubaleka kambe nathi siya kukhwela kwiimbaleki, ngenxa yoko baya kuba namendu abanisukelayo. Niya kubaleka niliwaka ekhalime emnye, bekhalime bebahlanu, nibaleke nide nisale njengomtshanyane encotheni yentaba nanjengebhanile endulini. Ngako oko uYehova uya kukha alinde ukuze anibabale. Ngako oko uya kukha akhwelele phezulu ukuze abe nemfesane kuni, ngokuba nguThixo womgwebo uYehova, hayi uyolo lwabo bonke abalindele kuye, ngokuba abantu aba baya kuhlala eZiyoni eYerusalem. Aniyikuba sabuya nilile, uya kunibabala ngenene ekuvakaleni kokukhala kwenu, akukuva uya kusabela. INkosi iya kuninika isonka sobandezelweyo namanzi oxiniweyo, bangabisazimela abayali bakho, amehlo akho esababona abayali bakho, iindlebe zakho zive ilizwi ngasemva kwakho lisithi, nantsi indlela, hambani ngayo. Nokuba nisinga ekunene, nokuba nisinga ekhohlo, nowenza inqambi umaleko wemifanekiso yenu eqingqiweyo yesilivere nesingxobo semifanekiso yenu etyhidiweyo negolide, niya kuyichithachitha njengesishuba, uya kuthi kuyo, khwelela umke apha. INkosi yoyinika imvula imbewu yakho owuhlwayela ngayo umhlaba, nesonka songeniselo lomhlaba sityebe sibe namafutha. Imfuyo yakho iya kudla ngaloo mini emadlelweni amaninzi, iinkomo namaesile amatsha asebenza umhlaba aya kudla umtywa kamnyiselo onetyuwa oweliweyo ngomnyazi nefolokhwe yokwela. Phezu kwentaba zonke ezinde naphezu kweenduli zonke eziphakamileyo yoba imijelo yimisinga yamanzi ngemini yembulalo enkulu ekuweni kweenqaba ezinde. Ukukhanya kwenyanga kuya kuba njengokukhanya kwelanga, nokukhanya kwelanga kube kasixhenxe njengokukhanya kweemini ezisixhenxe. ngemini yokubopha kukaYehova ukwaphuka kwabantu bakhe, apholise ukuphalusa kokubetha kwakhe. Uyabona, igama likaYehova liyeza, livela kude, uvutha umsindo wakhe. Kuthe shinyi umsi, umlomo wakhe ulephuza amagwebu, ulwimi lwakhe lunjengomlilo otshisayo. Ukufutha kwakhe kunjengomlambo okhukulayo, obetha emqaleni ukuze azihluze iintlanga ngentluzo yokuziphanzisa. Umkhala olahlekisayo ube semihlathini yezizwe. Niya kuba nengoma enje ngobusuku bokungcwaliswa komthendeleko, novuyo lwentliziyo lube njengabahamba bebetha ugwali ukuya entabeni kaYehova, eliweni likaIsrayeli. Uya kulivakalisa uYehova izwi lakhe elinendili, akubonakalise ukuhla kwengalo yakhe kunokujala ngumsindo nokulenya komlilo otshisayo nokuphalazeka kwelifu nesiphango namatye esichotho. Kuba uAsiriya uya kuqhiphuka umbilini lilizwi likaYehova ekubetheni kwakhe ngentonga, kuya kuthi konke ukuhamba koswazi lommiselo aluhlisayo uYehova phezu kwakhe kube neengqongqo neehadi, kusiliwa naye imfazwe, kujinga ingalo, kuba kukade icangcisiwe ilungisiwe itofete, ibeke ilungiselwe ukumkani, yenziwa yanzulu yabanzi, igoqo layo linomlilo neenkuni ezininzi, ukuphefumla kukaYehova kuliphemba njengomlambo wesalfure. Amen.